Thank you. dama bëgg xolal ngeen duggu gambu ci bu ba pare ngeen sogo monté kat calligraphie.